Apha kulomboniso siza kuthi senze imizekelo ukuze sibone ukuba le misebenzi ye-trigonometry iluncedo kwizibalo ezininzi ezibandakanya lomba. Okokuqala, masithi sizobe unxantathu. Kwakhona lo nxantathu wethu masimenze abe ngunxantathu okhethekileyo ukuze sizawukwazi ukusebenzisa ulwahlulo lwamacala wethu. Masenze ikona yethu ibe neqondo elingu-90. Apha kulo nxantathu sinikwe iqondo. Kwathiwa eli qondo lilingana nophi ohlulwahlulwe ngo-4. Qaphela ukuba eli qondo alibhalanga lakwimo yamaqondo, degrees ukutsho, libhalwe lakwimo ebizwa ngokuba radians. Saphinda sanikwa icala. Eli cala sinikwe umlinganiso walo ongu-10 ophindaphindwe ngengcambu ka-2. Masijonge ukuba zintoni esizaziyo ngalo nxantathu. Sazi icala okokuqala. Okwesibini size sazi iqondo. Umbuzo uthi, kubani eli cala lilapha ngezantsi likanxantathu wethu? Mandilifake umbala ukuze sicacelwe ukuba leliphi eli cala sithetha ngalo. Ndizawufaka utyheli lo ke bahlobo bam. Leli cala silifunayo kunxantathu wethu eli ukuba ngubani na. Enye into esiyaziyo kukuba ukuba unophi ohlulohlulwe ngo-4 kulemo ulingana no-45 okanye mandithi neqondo u-45 xa ubhala ngemeko yamaqondo. Ela cala lingu-10 ophindaphindwe ngengcambu ka-2 lela cala lide. Ngoku ke leliphi eli cala silifunayo? Ingaba leli lide? Leli iqondo lethu livulekela ngakulo okanye leli lisecaleni kweqondo lethu? Okokuqala, silinikiwe ela cala lide lalingana no-10 ophindaphindwe ngengcambu ka-2. Eli cala linombala okheli lona lisecaleni kweqondo lethu. Mandinibuze umbuzo ke bahlobo bam. Loluphi ulwahlulo oluthi lubandakanye eli cala lisecaleni kweqondo neli cala lide likanxantathu wethu? Ndininika nje umzuzu ukuba nicinge. Masiphinde kwakhona sizikhumbuze ukuba sibhala uso kathowa wethu, kulapho siza kuthi sifumane yonke into yethu xa sithetha ngamacala kanxantathu. Masibhale uso kathowa ke bahlobo bam ukuze siza kuthi sifumane ukuba loluphi ulwahlulo olubandakanya awaphi amacala kanxantathu wethu. Apha sifuna ulwahlulo olubandakanya ela cala lisecaleni kweqondo nela cala lide. Olo lwahlulo liza kuba lolu lungukha. Siyayazi ke uba ukha umele ucos weqondo lethu esilikhethileyo. Siza kuthi sibe nocos. Okokuqala masibhale ukuba ubhalwa njani ucos. Ucos weqondo utheta ulingana nela cala limelelene neqondo esithe salikhetha okanye sisebenza ngalo, uze uhlulahlule ngela cala lide. Apha ke sisebenzisa iqondo lethu elinguphi ohlulahlulwe ngo-4. Ukhumbule ukuba eli nani likwimo ebizwa ngokuba radians. Sizoba no-cos pi ohlulahlulwe ngo-4 alingane neli cala silifunayo singalaziyo uba ngubani. Masilibhale ngokuba ngu-A ohlulahlulwe ngo-10 ophindaphindwe ngengcambu ka-2 ela cala lide lipha kunxantathu wethu. Singathi sikwazi ukufumana u-A ngokuba siphindaphinde macala omabini olinganiso lwethu ngo-10 ophindaphindwe ngengcambu u-2. Ngoba kaloku eyona nto sifuna ukuyifumana apha ngu-A, ngoku siza kuthi sizame ukuba u-A ame yedwa. Xa siphindaphinda macala omabini olinganiso lwethu ngo-10 ophindaphindwe ngengcambu u-2, apha ngasekunene eli nani lithi lihlabane neli lingezantsi. Size sishiyeke no-A olingana no-10 ophindaphindwe ngengcambu ka-2. Iyonke loo nto yaze yaphindaphindwa ngo-cos pi ohlulahlulwe ngo-4. Nokuba nithi esi sibalo sibonakala sinobunzima kuba ningayazi ukuba u-cos pi over 4 ulingana nabani na. Ilula kanti. Ndingathi ndininike ukuba u-cos pi over 4 ngubani xa ndinibuza umbuzo. Okanye, ungathi usebenzise isibali manani sakho. Kodwa kufuneka uqinisekise ukuba isibali manani sakho xa usisebenzisa uyayitshintsha imo ibe kwimo ebizwa ngokuba radians. Okanye ungathi usebenzise enye indlela eyayisetyenziswa kudala yindlela yetafile. Apha kule tafile uthi ube netafile yamaqondo akwimo yeradians ukwazi ubona ukuba ngubani ulahlulo lo maqondo. Okwangoku ndiza kuninika okanye mandithi ndiza kunixelela ukuba u-cos pi ohlulwahlulwe ngo-4 ulingana nabani na. U-cos pi ohlulwahlulwe ngo-4 ulingana nengcambu u-2 ehlulwahlulwe ngo-2. Masithi sibhale ke bahlobo bam ukuze niza kuyibona kakuhle le nto. Siza kuthi sibe no A olingana no 10 ophindaphindwe ngengcambu u-2 waze waphindaphindwa kula ndawo ka-cos pi ohlulwahlulwe ngo-4 sizawubeka la mlinganiso ungamanani. Yingcambu u-2 ehlulwahlulwe ngo-2. Siyabona mose ukuba sifumene njani. Sisuke phaa kula mgca wethu ungentla saza kulona wokuba kula ndawo ka-cos pi ohlulwahlulwe ngo-4 sibeke ingcambu ka-2 ehlulwahlulwe ngo-2. U-2 uyayazi ukuba ingcambu ka-2 ephindaphindwe ngo-2 ithi isinike u-2. Loo nto ithethe ukuba phaa ngentla uzawuba no-10 ophindaphindwe ngo-2 kuze kuhlulwahlulwe ngo-2. U-2 no-2 bayahlabana. Loo nto ithethe ukuba impendulo yesibalo sethu okanye umlinganiso wecala lethu u-A ngu-10. Ngoba kaloku u-2 no-2 baye bahlabane, sashiyeka no-10 yedwa kwisibalo sethu. U-A ulingana nolinganiso elungu-10. Sigqibile ke bahlobo bam. Masenze omnye umzekelo. Imani qala mandicime lona umzekelo. Siza kuthi sibhale lo umzekelo wethu umtsha. Apha sinomnye unxantathu kwakhona. Lo nxantathu wethu isengunxantathu okhethekileyo. Onecala okanye onekona eneqondo elingu-90. Siza kuthi sizobeke abahlobo bam. Masizobeni unxantathu wethu kwenzele siza kubona le nto ndithetha ngayo. Apha kunxantathu wethu, okokuqala funeka sicacise ukuba la kona yethu ineqondo elingu-90. Sakugqiba sanikwa icala. Masiqale ngeqondo. Sinikwe iqondo elingu-0.54. Kwakhona funeka uqwalasele bahlobo bam ukuba eli qondo alikho kwimo yamaqondo lesiyiqhelileyo le ye-degrees ukutsho. Kodwa ikule mo ibizwa ngokuba radians kwakhona njengala mzekelo wethu besiwenza apha ngentla. Sakugqiba sanikwa elinye icala. Eli cala lingu-3. Kwakhona kufuneka sifumane eli cala lingezantsi. U-3 lela cala iqondo lethu livulekela ngakulo. Libizwa ngokuba opposite, siyayazi ke bahlobo bam. Ngoku into esakuthi siyenze, sakuthi sikhangele ukuba loluphi ulwahlulo oluthi lubandakanye la macala omabini. Eli cala silifunayo singalaziyo, eli cala singalaziyo uziluqwalasele ukuba leli cala lisecaleni kweqondo lethu. Loo nto ithethe ukuba libizwa ngoba adjacent. Xa sibhala kuSokhathowa, siyamazi uSokhathowa ukuba usixelela ntoni na. Ukuba uyajonga uzawubona ukuba utho nguye onela cala iqondo lethu livulekela ngakulo ze lihlulwahlulwe ngela cala lisecaleni kweqondo lethu. Loo nto ithethe ukuba uthan weqondo ulingana nelacala iqondo lethu livulekela kulo liza lihlulahlulwe ngelacala lisecaleni kweqondo lethu. Uqaphele ukuba elicala lisecaleni kweqondo lethu ayililo elacala lide. Masibhaleni ke bahlobo bam sisebenzisa elaqondo lingu-0.5. U-10, 0.5 ulingana no-3. U-3 lelacala iqondo lethu livulekela kulo. Aze ahlulahlulwe ngelacala sibeke iphawu lombuzo kulo. Eli cala siza libiza ngokuba ngu-A. Xa sifuna ukusombulula, sizokuthi siphindaphinde macala omabini ngu-A. Loo nto iza kuthi isinike u-A ophindaphindwe ngo-10, 0.54 ngasekhohlo. Ngasekunene siza kushiyeka no-3. Senze u-A abe lapha ekuqaleni. U-A uza kuthi alingane no-3 ophindaphindwe ngo-10, 0.54. U-10, 0.54 ngubani? Ukuba uyathanda, ungathi usebenzise isibali manani. Kwakhona funeka uqwalasele ukuba isibali manani sakho uyasitshintsha siye kulamo ibizwa ngokuba radians. Ngoba kaloku eli qondo alikho kwimo yamaqondo eliqhelekileyo. U-10, 0.5 ulingana no-3 ophindaphindwe ngo-5. Loo nto ithethe ukuba u-A wethu uzolingana no-3 ophindaphindwe. Uzokulingana no-3 ophindaphindwe ngo-3 ohlulahlulwe ngo-5. Indlela masiyenze ngayo bahlobo bam ukuze icace kakuhle, masenze ngolo hlobo lokuba uyayazi xa uhlulahlula ukuba eli nani hlulahlula ngalo liyafana nokuba uphindaphinda ngela nani qha xa uligqwethile. Uthathe eli lingezantsi ulibeke ngasentla, eli ngentla ulibeke ngezantsi. Loo nto ithethe ukuba sizokuba no-3 ophindaphindwe ngo-5, iyonke loo nto izeyihlulahlulwe ngo-3. U-3 no-3 bazohlabana, sizoshiyeka nolinganiso lwethu lwelacala lingu-5. Ndiyathemba ukuba niyabona bahlobo bam le nto ndizama ukuyicacisa apha. Masicinge ukuba yintoni le ndihlala ndiyenza xa ndiza kusombulula okanye xa ndizawufumana amacala kanqantathu kubandakanya namaqondo wethu. Ndiqale ndijonge amacala endiwanikiweyo. Ndakugqiba ndijonge ukuba ngowuphi umsebenzi obandakanya ulwahlulo lwalo macala ndiwanikiweyo neli cala ndilifunayo. Eyona nto ingundoqo ke ithi incede kukuba sihlale sisebenzisa usokhathowa. Nam eleke ndisenza ezi zibalo ndihlala ndisiya kusokhathowa wam ukuze ndizobona ukuba loluphi ulwahlulo olubandakanya awaphi amacala. Ndiyathemba ukuba sicacelwe ke bahlobo bam.